odiochieng' ma kawuono mtino record duol mochung' ne bedo makare e wang' apaya ma pacho kaendi, mano duol mar NTC. En duol ma ochung' ne bedo makare e wang' apaya NTC orucho lesen mag kembe kod riwruoge saga maromo 64 mag matatu. NTC orucho lesen mag kembe go kuom rem luwo chike matayo chenro mag sekta ma wuoth. Jopiny onyisi ni kik idh matatu manie bwo kembe go. Magi kaka kambi mar Famwena, Ankuma, Migori Town Matatu Sacco e kind mamoko.